Mai. Wait for Ulazi. Sing with Ulazi.
Lazi lo mfana mayefuna, is the lazi kilo mfana mayefuna, lazi matisa.